Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugiza umwimbu, umwe mu rwaruka rukomoka mu ntara ya Kayanza yari yishikiye ku musozi Banga uri muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza, aho bariko baca imikobeko aho bazotera ibitegwa ndetse n'ubwatsi bw'inka. Jado Nkurunziza akaba ateye akama bari aho ko bakura amaboko mu mpuzu bagakora ibikorwa by'iterambere, akanatera ka murundi rwaruka.
Ama ino bikorwa mu buryo bona tuko turatunganya kuno munsi bifise intumbero zitatu. Bwa mbere mu gushyigikira umugambi w'abanyacyubahiro mukuru w'igihugu, we yabwiye abarundi bose ngo bahaguruke bakure amaboko mu mpuzu bagwize umwembu. Cya kabiri ni ukukingira ibidukikije. Ama mwabonye yuko gahanya tuko turaca imikobeko, turashaka yuko dukingira ibidukikije neza, uburimyi bubeho neza, ibidukikije bikingiwe neza. Hama intumbero ya gatatu niyo kugwiza umwembu. Hanya tuzotera ibiti bibana n'inzimu, hama co dutera n'ivyatsi inka canke impene zishobora gufungura canke intama, hama duce duteraho n'ibiribwa kugira wa mugambi wa nyenshi w'umukuru w'igihugu cacu General Major Fariston Ndayishimiye tushire mu ngiro wo kugira umufuko wose uronke ico ushira mu mufuko, hamwe n'umuntu wawe usoronga ico ufungura. Ahanya tuzokwimbura, tuzorima ibiraya, hama dukingira udukikije. Twagiye hamwe n'abenegihugu, turagenda hamwe n'urwaruka kugira tugwize umwimbu kandi twongere dukingire n'ibidukikije. Icubahiro mukuru w'igihugu cacu yaraduteye akama tubwira ati bana b'Ubujumbura, muze muragerageza, muze muraperereza, muze murabaza iyo muvuka, muze murabaza aho basukuru banyu bavuka. Ngahanya nubabwira ko ari itongo rya sukuruza, itongo rya sukuruza wanje. Hama ndegera umuryango, ndababwira yuko nshaka guteza imbere igihugu. Hama ndegera abenegihugu, ndengera indongozi zo ngaha. Hama turagira icyo dushyitseko uno munsi. Mubona yuko umusozi wari uko wari umeze kera ubonye uno munsi wotangara. Sigura yuko abenegihugu bakuye amaboko mu mpuzu, rwaruka rwakuye amaboko mu mpuzu kugira rwice urwo rwaruka rufite iterambere. Fashe kano kanya kugira ntera kamwe, na cane cane urwaruka rw'Ubujumbura. Dusanzwe tuvuka Ubujumbura mugabo dufise abavyeyi bavuke ruguru. Nukuri tuze turagerageza, turashira mu ngiro ivyo twize, hama tubikorere aho abasokuru bacu bavuka canke aho banyokuru bacu bavuka. Hama urwaruka rwo mu zindi ntara ngoma ndababwire yuko bakura amaboko mu mpuzu, bagira ubushakashatsi, barabe urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu cyangwa rwo mu zindi ntara aho bashitse. Hama twese dushobore gusengera ku ngozi umwe, kuko kino gihugu ni iciwacu. Hama twe kurwaruka tufitemwo no kuvuga avantage nyinshi, kuko nitwe dufise ingufu, nitwe dufise imyaka myinshi yo kubaho. Tumaze rero kuba tugiye hamwe tugakunda igihugu, tukagikorera, tukava hasi, tukakura mu maboko mu mutwe, tukaja ku kivi. Igihugu cacu kizotera imbere, kandi igihugu cacu nta nzara izotera, nta bugaragwa buzotera, nta ryaterambere twifuza tuzorisaga.
Reka n'umwari mw'ivyo bikorwa aravuga akamaro ko guca imikobeko.
Akanyungu ko guca imikobeko, turwanira inkukura, ibidukikije birimwo. Urumva duciye imikobeko ntihatwagwa imvura iguye. Akamaro nobatera nuko ibibazo bazogira imvura imajije kugwa nyinshi, amatongo yabo azifata nabi. Urumva akamaro batera boza tukakora cyo kimwe n'abandi. Akamaro ko guca imikobeko, urumva ututweye ntidutwagwa. Urumva imbuto uteye igumaho nyene, kubera n'akanovera k'isi kaguma ku isi, kubera atankukuri haba. Yego, urumva akamaro batera nuko ubu ni leta nkozi, leta mvyeyi. Nico gituma twokwitwaza inkingi yo guca imikobeko, kugira umuntu ateye imbuto imeregwe neza.
Kuri uwo musozi hakaba hazotegwa ibiti bibana n'indimu bizofasha kugaburira ibitungwa na rirya ubu bitakiva mu nzu. Inyuma y'ivyo bikorwa, uwaserukiye umusitanteri wa komine Matongo yasavye abenegihugu kubandanya bakingira ibidukikije.